Tērā te wawata kia riro mā tētahi hōtaka hō e heke i Hawaii te nui o ngā Māori kei ro whare herehere. Ko te Pae Oranga te ingoa o tēnei hōtaka hō, ā ko tana whāinga kia nohotahi ngā ratonga mauhere, te hunga takahi ture me ngā pā rūrenga ki te whiriwhiri rongoā. Hei tā Te Rina Kowhai, he hōtaka tēnei e taunaki hia nei e te kīngi Māori.
He kaupapa motuhake mā ngai Māori, mā Aotearoa anō hoki.
Today's really significant for the police, but also for the wider justice system and iwi Māori who we partner with in terms of turning around this over-representation of Māori in the justice system.
Ko te Pae Oranga te kaupapa, ā kua whai wāhi te iwi me te hapuri i runga i ngā pae ture ki te kōkiri i ngā tatauranga mauhere Māori. Koni atu I te 50 ōrau o te hunga mauhere, he Māori, ahakoa 14 ōrau o ngai Māori I roto I Aotearoa.
He whakahirahira no tēnei kaupapa I tēnei te tūāhuatanga o te tuitui ngātahi o ngā whakaaro o ngā iwi ki ngā whakaaro o ngā prihimana ki ngā whakaaro te tari whakatika tangata e ora anō ai te whānau I roto I tēnei tūāhuatanga. Koa roa nei e kōrero tiana a ka nui te Māori ki roto I te whare herehere me whakamutu atu tēnā mahi, koi nei te tehi huarahi e whakamutu atu ai tēnā mahi.
This is really in line with prevention, not prosecution, and how we can help people by understanding what got them into that space and help them get out of it instead of just taking a sanction approach.
I tīmata te hōtaka tuatahi I te tau 2010 I o tautahi, e whitu ngā pae ture nei kua tūwhera I ngā tau e 8 kua hori. Hei te rātau ka tūwhera ngā pae ture e 5, e mahi motuhake ana te iwi me te hapuri I ēnei pae ture. E ai ki ngā tatauranga, tataki te 12 ōrau, te hekenga o ngā mahi hara a te hunga taiohi Māori.
E whakamiharo katoana ngā tai rangatahi ki tēnei kaupapa. Kua kitea e rātou, he kāinga rua I roto I tēnei tūmomo āhuatanga, kaore anō rātou kia pēpēhi ki raro I roto I te tū āhuatanga o te mau herehere. Nō reira, kua kōea rātou ki te kimi te huarahi whakatikatika I ngō rātou ngākau, I o rātou hinengaro, e o rā noa I te whānā.
Hei te piripi o te rātou, ka mutu te tau pūtia mō tēnei hōtaka. Kaore kore ka whakahou anō. Te Rina Kowhai, te Karere.